Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu selephinde lafika ke loxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphlaphosiza ke lapha ne-draw ke ye-semifinals ke ze-Mtn8 iphumile ke baphulaphuli ke sezitosiwe okokuqala nje Orlando Pirates idlala phaa neMamelodi Sundowns Sundowns izandwendela Orlando Pirates pa eOrlando baphulaphula ku first leg ke nakhumbula into kubana ke le cup ke apho ku semifinals no first leg kunye ke no second leg iKaizer Chiefs idlala namaZulu ke yona ke amaZulu kazondwendela ke iKaizer Chiefs pa FNB Stadium ke goli baphulaphule kumlenzo oqala mandini ipheke icace lento iOrlando Pirates idlala pa ne Sundowns ke ku semifinals ke ze Mtn8 ize iKaizer Chiefs ke yona ke idlale pa namaZulu ke kwi semifinals ke ze Mtn8 baphlaphole hi draw ke le ime kanjalo ke ino first leg kunye ke no second leg baphlaphole nikhumbule into kubana ke teams ze 4 kaamaZulu atheke abethapha I Cape Town City baphlaphla zakwazi into kubana ke abe ayafika ke apha kwi semifinals iKaizer Chiefs itheke yona ke abethapha iqela ke laseKapa Stellenbosch ke izibe nayo iyakwazi into kubana ke ibe iyagaleleka pha kwi semifinals iOrlando Pirates ke baphlaphule nayo ke itheke yabeke idlala kakuhle betha pha iqela ke le Royal AM baphlaphule izinto kubana ke nayo ke ibe iyakwazi ukugaleleka pha kwi semifinals kunye ke neMamelodi Sundowns itheke yabetha ke abakhaya bayo pha iSuperSport United izibe nayo ke iyakwazi into kubana ke ibe iyagaleleka pha kwi semifinals Mtn8 baphlaphula sazi ke amas abekwe elangeni idate ke zale idate zalo mdlalo ke azikakhutshwa ke baphlaphule futhi ke into enza ukuxela into kubana ke amaske abekwe elangeni baphlaphule ngoba uzothi athi ukujonga kakuhle ke pha phakathi kweSundowns Orlando Pirates ke zigijima zombini zibaleka zombini ezatima sazi bayephi ke ezawuvuma ugobo phondo baphlaphule futhi ke namaZulu nawo ke ningawajongelanga phantsi neKaizer Chiefs pha ingathi thwala uxanduva pha kumaZulu kodwa ke sizindlebe singamehlo kawubonakala ke baphlaphuleyo ke yi-draw ke ye-semifinals ke ze Mtn8 baphlaphu nani ke ningake ningene nisto kubana nivanjani ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.